Dawoyami, ayikholana, buso wami, awukholana. Ngilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikholana, buso wami, awukholana. Ngilondoloze, Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawoyami, ayikholana, buso wami, awukholana.